Alright, ngibingelele unganza kwethu kuzo zonke iy'ndawo la kuhambe kwafinyelelwa khona lo mbukiso. Uma ngabe uyaqala ukuba nathi ungakhohlwa ukucindezela subscribe button kanye ne-bell notification. Uphinde usilandele kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana, Facebook, TikTok, Instagram nakhona la ku-YouTube. Abaka-IEC baqinisekisile ukuthi ikhona incwadi efikile kubona ebeqhamuka kubaba uKhumalo owesinye sey'khulu ze-MK noma obe yesinye sey'khulu ze-MK ethi ufuna kususwe ubaba uMshulozi esikhundleni sokuhola i-MK, ufuna ye-IEC imcishe khona. Kepha-ke yona ye-IEC yayiqhelelanisa nalolu daba
lokuthi abaka-IEC baqinisekisile ukuthi bayitholile incwadi evela kumnumzane uKhumalo lapha ebeyifuna khona ukuthi sokunomzala okusholozi esuke ka-IEC njengomholi weqembu le-MK. Kepha bona base bethi abangene ey'ndabeni zenhlangano noma zeqembu sokusho ukuthi isicelo ongasicelwa umnumzane uKhumalo asibanga impumelelo
isicelo njengoba
kusazi ukuthi kuney'nxushunxushwana ey'khona eqenjini le-MK kunabantu futhi abakhona nakuwo wonke amaqembu noma nakuyo yonke imindeni. So lolu daba lushiya abantu abaningi be-MK bejabulile, abanye belahlekelwa ithemba, abanye bethi hayi siyanqoba, abanye beveza imibono ehlukene nabo amaqembu ehlukene bavula sesihle nabo ngobona kanjani sinosenzo sangababa uKhumalo. Asike sive uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba kwi-comment section. Ungakhohlwa ukusilandela kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana. Danke, siyabonga.